Nilikuwa nataka kuangalia flow lakini sipati. Ndio nione flow yupo Kati ya wale tipo.
That's it.